Hari umwigeme yabona muhiri wabo bari bagowe cyane hama umwigeme arasaba imana abwira imana ati none gamana ati nanje uranera iteka ndonke ubuzima bwiza kugira ngo abavyeyi banje n'abavukanye banje bave muri ubuzima ati ntera iteka umfashe hama imana ifise igihe cyayo yishurira kandi ibintu byose ibibibona niho rero umunsi umwe umwigeme yagenda mu ishyamba gusenya ari kumwe n'abandi bigeme hama barasenya bugingo bariko barasenya niho baza babona imodoka nyinshi zije zibagana hama zihashitse zishitse aho bariko barasenya abo bigeme niho baza babona hasohotsemwo umwami eka ndetse n'ingabo ziwe niho rero uwo mwami yaca atumbera kuri wa mwigeme amubwira ati wewe wa mwigeme we nagushimye hama umwami wewe aca arigira inyuma aragenda gato hama ingabo ziwe zica zizana ikanzu zambika wa mwigeme hama zamusenyera mwigeme ziramwihaniza ziti ikanzu yari ikanzu yera ati ikanzu ntuze wigere uyikura n'umunsi n'umwe ati kuko ubundi munsi tuzogaruka kugutora nitwasanga utayamba ntituzokujana. Aha, urumva yuko imana yaritanguye gukora ikorera muri wa mwigeme hama wa mwigeme aranezerwa cyane ariko murazi yuko abantu byama bigoye abandi bigeme bari kumwe baramubwije ati none yatowe nkande yatowe ko ari umwigeme mwiza gute kuburyo ashimwa n'umwami ati noneho iwe kirarangiye bwavukene bari bafise bari bubicyo bajya ubigiye kugenda neza niho rero wa mwigeme yataha muhira ashitse muhira iwabo arataha na zankwi na ya kanzu yera iwabo baratangara bamaze ati iyo kanzu yera wayikuye he ko wari wagiye wambaye ibihuzu bitabaguritse kuko turi bakene narababwira ati jewe haje umuntu yitwa ngo n'umwami niwe yampaye uwo mwambaro niho rero bamwihaniza bati uwo mwambaro uzo kwa muwambaye niho rero wa mwana umwigeme yasubira mu rya shamba na bagenzi biwe ariko bari bagafise mu mutwe niho bamubwira bati kura iyo kanzu natwe twambare urabe ukuntu kubereye maze wa mwigeme yaranze ati oya ntibikunda uwayinyambitse yavuze yuko nzokwama ndayambaye umunsi azogaruka niho azomenya ariko bagumye bamushishikara bamubwira ati kura ati urabe ukuntu inyuma naho uberewe maze wa mwigeme bamusatiriye araheba arakura ya kanzu arabaha bugingo haje kuyikura niho yagiye abona za modoka ziragarutse maze zanuma z'umwami zihashyitse zica zisanga ya kanzu yambawe n'uwundi maze baciye batwara uwo wundi yari yambariye iyo kanzu wa mwigeme ararira ko mindi urungu ni jewe nashimwe n'umwami ariko nabo bavuze bati twebwe umwami yadutumye uwambaye ikanzu yera none raba rero nawe mu myiteguro yawe ntihagire umuntu aza kubeshya akubwira ngo oya ngo bariya abapatiri baguhenda ngo wirega witunganya ngo ibikindi bishingwa ijuru ni rya bose oya ijuru si rya bose rirarondegwa.